Itaí Mureza, wedu we Zimbabwe, yakazvarwa nemoto wechimurenga. Neropa zhinji ramagamba. Sengai komborerwe nyika yeZimbabwe. Kangelani Zimbabwe yonihlochisiwe. Swell, he's well,